Bafethu ngiyathemba ukuthi nibonile abanye benu kwi-Instagram amakhomenti epheji elibhala umnqobi yazo. Nibonile nale yathi Clevele la echaza ukuthi bekade ngifuna ama-hitman. So bebeyidayisela iphepha ama-hitman ngokwazi kwami abefuna umnqobi. Nebala-ke afika ama-hitman endlini yami ehamba noSanelisiwe Bhengu, ifuma manager kamnqobi. So bafikile-ke ama-hitman abangazi iyinkabi. But yena kuSanelisiwe unendlela engcono azoyichaza kule video.
Understand inkabi yini? Inkabi umuntu obulalayo. How much do we pay those people?
So ngenhlanhla enhle emnandi futhi embi eyibhadi angazoyichaza ukuthini. But uma befika efletini bafika ngingekho. So efletini la ngihlala khona kunendawo yokubhukha ukwazi ukulala ubusuku. So bafike abantu abazobhukha and it's easy ukuthi ungithole masungene ngaphakathi ebuilding. Bangena bayithola indlamu ukuthi kuphi ngebhadi labo. Bafica ngingekho, kukhona amajita abade suke Cape Town eze Pop Art Theatre ezophefoma ishow yayo The Champion kaKhayalethu Anthony. Mabefika endlini bangifica ngingekho, bafika kukhona uKhayalethu Anthony, uKhayalethu Mufu. Bafika basebenza njani? Bathatha i-ID. Basebenza njani? Bashaya noKhayalethu. Kodwa-ke nangu nawe uzoyichazela kwivideo.
So Thokoza, so this is what happened that day as we were coming from uSiphola and we were like relaxing and watching TV, and then this lady came with these two guys and they were looking for uMnqobi, and we told them that we don't know who Mnqobi was as we were from Cape Town and we were staying with you by that time, and so they were violent and they thought that we were hiding you, because they were also looking for you, saying that you were the one that was hiding Mnqobi, and we said we had no idea of Mnqobi, who Mnqobi was, and they wanted to take stuff. I remember they took, I think it was an ID that was on top of the table, and they wanted to take a laptop that was also on top of the table, which I said to them that the laptop was mine and we were using it for the show that we were doing at the Pop Art Center. And the guys were threatening to like shoot us. I remember one of them had to kick me as I was like fighting for the laptop. I think so far that's what I still remember up to this day, and even the day after, I remember we came from the performance and we were waiting for you outside, and they were also outside, and the security was refusing to let them in, as you had already reported the case, you know, and they were still making threats that they were going to get you because of you were hiding Mnqobi from them. So yeah, I think that's it. I think so far that's how far I still remember what happened. But up to this day, I remember that they were violent and they were armed. That I cannot forget.
Uthe mayibuya ngakusasa ngafonela amaphoyisa ukuthi aweze azosiza. Amaphoyisa afika sebehambile. Angitshela ukuthi ngeke aze asithathe statement amaphoyisa. Ngiphinde ngafonela mayesebuyile futhi. Okay, ngaqhubeka ngayihlalela ke endlini. Ngakusasa ngabona ukuthi okay, bangadvise abantu ngihambe ngiyovula i-protection order. Ngahlala kusukela ngo-8 kwaze kwashaya u-2 ntambama angakwazanga ukuyithola i-protection order. Of which, masibuyela kule article eniyibonile ekuqaleni, anginamthelela ekuthenini ukuze le ndaba ifike emaphepheni. Yonke into ebhalwe kwi-article i-referencewe to i-protection order engagcina ngayitholanga back, because ngahlala kusukela ngo-8 kwaze kwashaya u-2 ngilindele ukuthi ibuye from i-magistrate. Yes, i-magistrate. Ngaze ngagcina ngishiye kanjalo. So yonke into ebhalwe khona i-reference, i-referencewe from i-protection order, anginasandla kuyona. Kodwa yonke into ebhalwe khona yinto eyayibhalwe yimina phansi, of which yonke into engiyibhalwe khona iyiqiniso. Ngenhlanhla enkulu, Usanesh ungene live ku-Facebook ubeyikhulumela nje angazi waze wangena umfundisi uBhelebane wasokhozini angimazi kodwa into engichazile nento ayenzile ngesikhathi ekhuluma ngalokho ukuze wafika emtheleni ethenini achaza ukuthi iy'nkabi yini and uwumuntu oney'nkabi vele so impilo yami isengcupheni nje basekhombise ukuthi uwumuntu ononxa nami okunye aze wakusho uze washo nangawakhe amazwi ukuthi yena ney'nkabi zakhe wayithatha wazisa ejoburg erandberg nayividiyo nizoyibonela.
Can I tell you the proper version what I did? I went to Joburg with Inkabi, a Randburg. Inkabi zambe zaye goli, zaye ubomba umqobe.
So, I recently posted a picture on Instagram, which was taken by Umqobiyazo. So, I know Umqobiyazo's page. It's Umqobi_Yazo. So, there's this new Umqobiyazo that is insulting me. And I know who she is. So she's saying that I lost my job at Uzalo and at Isipho. I was fired. I cannot keep a job whatsoever. That she's saying. And I orchestrated a story on a newspaper. Well, there was an article that was released by Sunday World, which was not orchestrated by me. But everything that is on that newspaper, it was referenced from a protection order I was filing for this particular woman who's here now insulting me. So she's saying all sorts of things, and I'm offended by those things that she says. And there's this very long comment she did here. She even says, Uguti, mina ngibengondliwa imali yakhe u-10k abeyade ukhokhela umnqobi every month. Mina bengenza umnqobi angayi ma-interviews, bengenza umnqobi abheme ugwayi. Kuzobe namhlanje empilweni yami angiwubhemi ugwayi, angiwubhemi nje ugwayi ukuthi ukuthatha aphi lokho okushoyo angikwazi. Ya, uthi mina I was never friend with umnqobi, so I only came once he was on radio stations, once he made him. So I met Umnqobi in a community art center called Umsindo Theatre Project. We were workshopping a theatre show with twin brothers Bong Musa and Msalonkosi Shabalala. So that is when I first met Umnqobi, and that time I was doing my first year duty in drama and doing it drama and production studies. And Umnqobi was also doing his first year creative arts college, but somehow he was found on the street by this particular lady. And I don't wanna dwell into that. It's not my story to talk about. But what I want to talk about is that I'm offended by most of the things she says here. Uguti, I'm unemployed, I'm poor, I'm sucking, ngikwababa urich nkabinde, and somehow I'm now a garden boy corner. I don't know what to do with this person. So I helped Umnqobi to run away from Durban to Johannesburg because his previous manager or former manager, uSanelisiwe Bhengu, had sent messages to him ukuthi uzombulala. And I'm sure he's also gonna post wonke lawo ma death threats about Shiwo, or he has opened a case against her because of zonke lezi zinto lezi beyishiwo yena losisi. So manje nami somehow sengigaxele ngoba ngamnikeza ulift ngaphinde ngamnikeza nendawo yokuhlala endlini yami. So she came endlini yami ney'nkabi zakhe, and there is a video where she actually saying it live on Facebook ukuthi she came with izinkabi eRandberg ezofuna umnqobi wakhe. So now she knows ukuthi umnqobi is no longer staying in my place ngoba nangalelalanga kamtholanga, but still usaqhubeka nokulandelana nami, uyangithuka kuma social media ukuthi why engayi ephejini kamnqobi ayothuka umnqobi ephejini lakhe amtshele zonke lezinto afuna ukumtshela. Angazi why. So angazi ukuthi ngiyenzeni ukuze ngikwazi ukusizakala kule nto. ngiyile police station, e-police station bangitshela ukuthi alikho icala okwazi ukulivula le protection order for izinto ezibhalwa on social media. Angifuni ukuyibona ngisenkingeni ngelinye ilanga okukanye ngithi ngiyayivikela kulima lomunye umuntu ngenxa yezinto akazikhulumayo. And ngiyakholelwa ukuthi uyingozi ngoba usekwazile ukushiyana nenkabi endlini yami, washaya nabantu abafica khona, wayithathela nezinto ayifica zikhona. So yeah, so lo sisi ungisendela imeseji engitshela ukuthi angibuyise umnqobi khona impilo yami izoba lula e-South Africa. Angazi noma uNkulunkulu noma uPresident noma uyini, kodwa nakho-ke akuthumele kumina. Kuthe maqhubeka isikhathi ngabona sekuphuma i-article kwi-Sunday World, then wangibuza ngayo ukuthi imina yini uyifakile, of which anginalo ulwazi layo cause ngayozama ukuyokwenza i-protection order kodwa kwangaluka, ngagcina sengishiye kanjalo. Mase ngibona sengibona esephuma emaphepheni, ngizamile ukusendela i-email e-journalist okuyiyona eyabhala iphepha leli, ngibuza ukuthi iyayithola kuphi, but ayikaze ibuyele kumina on emails, ayikaze ngiphendule, ayikaze isho lutho. Even kuzobe namhlanje angina-protection order and I'm scared for my life because lo muntu ubuye ngazi ukuthi angazi ikhanda lakhe kwenzakalani nezinto ayishoyo. So amanye ama-messages lawa abasenda kumina engitshela ukuthi uyakwazi yini ukuyowasebenza i-Sunday World ube journalist yakhona, angibuyise umnqobi or ngiyeke nokulokhu ngikhuluma ngayo emaphepheni, futhi angikaze. So ibona wonke lama message engitshena nokuthi akasabi lutho yena, angisendeni ne-address yalahlela khona eGlenmore.